Mhlabangwenzeni mina
Mhlabangwenzeni mina
Mhlabangwenzeni mina
Mhlabangwenzeni
shongo umhlaba
sonke isigiyangi
esalomhlaza
sizakini
kanti mhlabangwenzeni mina
Mhlabangwenzeni
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 shongo umhlaba
sonke isigiyangi
esalomhlaza zonke
sizakini.
Uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
nento zawo,
nento zawo,
siyajika jika,
siyajika jika.
Uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
uyawubona lo mhla,
nento zawo,
nento zawo,
siyajika jika,
siyajika jika.
Wangithathela abazali bami,
wangithathela abazali bami,
lomhlaba nje, lomhlaba nje,
yosaba mina,
lomhlaba nje, lomhlaba nje,
yosaba mina,
lomhlaba nje,
lomhlaba
nje,
yosaba mina,
lomhlaba nje,
lomhlaba
nje,
yosaba mina.
Kuyenzeka imihla namalanga, kuyenzeka akujwayeleki ukufa,
yenzeka
imihla
namalanga,
yenzeka
akujwayeleki,
kuyenzeka,
yenzeka
imihla
namalanga,
kuyenzeka njalo
ukufa, akujwayeleki,
kuyenzeka,
yenzeka imihla namalanga,
kuyenzeka ukufa,
akujwayeleki ukufa, yenzeka imihla namalanga,
ukufa
akujwayele ukufa, yenzeka
kwangithathela abazali bami ukufa
lokhuyenzeka
babama,
yenzeka mihla namalanga,
kuyenzeka ukufa,
akujwayele ukufa.
Mhlabangwenzeni mina
ngiyangiya uhololo,
Mhlabangwenzeni mina
ngiyangiya uhololo,
Mhlabangwenzeni mina
Oh no, 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 no,